kufika kwako baby, inanibidi niseme nipo nipone. Pale ulipo baby, nipe location nisoke nije nikuone. Ikishinikana basi nitume virusa kuza Snapchat, you know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka video kwa sata, mura ukipata nichafurai nikikona manatata. You my angel, my queen, unachutaka misikatai, you ni upendo.